fasi nyingine siku mpya.
Baba, nashukuru
umeniponya roho na mwili, tabibu wa ajabu wewe Yesu.
Baba, nashukuru
umeondoa laana baba, kabadilisha kuwa baraka.
Baba, nashukuru
kilio changu ewe Yesu, kabadilisha kuwa furaha.
Baba,
kanisimamisha imara.
Baba, nashukuru
umenitoa kwenye shimo la giza, kanileta